Vamos começar com o Bombo Sanyo. Vai! Jamaneko, wanita. Nauriwa, nauriwa taku walia ha. Denga, nauriwa taku walia ha. Fresh and clean, well fresh and clean. Oh, wape. No shabaka basi wa sokota hapa TV. Eh? Nenda kabala sokota hapa TV. Antaka omubati, 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 omubati. Nani step, nani step wa mlanari wa fayo. Jago, fayo. Jamaneko, jendi. Obla mulonji, mulonji. Nakuitani, banyita agaba Nicholas. Eh? Agaba Nicholas. Ala Nicholas. Eh, chua 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 mbri destia.
Eh, chua chua yano mana chile masifu waneno chile. Chicha kavinyo.
Endogo julide.
Julide baba.
Chikaimba chukua katu kwa Bex TV.
Eh,
kaimba chukua katu kwa Bex TV.
Akaimba. Bampeyo. Bampeyo kale akaimba. Akainso kunsanyusa. Kapate after party. Big drill.
Party after party. Omula na nani stop. Jangu. Jabaleko.
Jabaleko.
Omulamu.
Yeah.
Omula toku wana wano kuwe izi lonje kabale.
Puli labu huzi. Nyo, 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 nyo.
Chesi yo sanyusa wano.
Eh, muziki kuhusu nyusi zedara, never disi ba neti yavansa nyusi zedara.
Kani ba chukua kwa kumbeksi paka kumbi?
Ani?
Kani ba chukua kwa kumbeksi paka kumbi?
Abani?
Kani ba chukua yaga kwa kumbeksi paka kumbi?
Dancehall.
Dancehall.
Yeah.
Uyoga dancehall. Dancehall unga ni juu kani ba chii?
Yeah.
Dancehall unga ni juu kani ba chii?
Aka gana gana dancehall.
Aka gana gana dancehall. Wamu kama jiangu.
Yo, Takari.
Hey, Chikanje.
Man, Chirikiri.
What is that?
That one, yeah.
This is what I'm going to cover.
Man, I'm going to cover it.
What are you saying?
Yo, yo.
Are you going to cover it?
Man,
I'm
going to cover it. I'm going to cover it.
Agana kwa kwenye nyo.
Nyo nga.
Ama nyo kwa kuitani.
Mani, ndika chendo chitake ula.
Ola lawa.
Ndiwa pata mwajale.
Shota, jangu. Jangu, jangale.
Kari sebo nawe jewa.
Ama nyo kwa.
Ama nyo agawa gidioni.
Ola lawa.
Mbela kabare, musa nze kabare.
Chize chenzo kusanyisa wano.
Wanzi?
Chipcha chenzo kusanyisa wano.
Kati chikende kusanyisa. Okulaba ku aganaga.
Ouli ya sanyo rinji.
E sanyo nyinji.
Uyakala kaimba chi.
Akaimba. Kari, wakuma kati tulimu kilabu. Obuimba. Kena tu kuele na sisi hicho.
Sio, jangu, jangu. Kafuna kumala kwenye kona kuele. Nao jangu, jangu nao jangu, nao jangu. Omusheshe, aliyotoa omusheshe.
Kendi.
Oshemele kuele kama ro.
Ni kama.
Mitatu sio kushemeza.
Buriona.
Bora ya kushemeza. Nenda kama roshi.
Oh.
Nenda kama roshi.
Omusheshe
yangu wa jamani kostile kwini wali bulungi chicha nzo kusanyisa kumeza kona kolalero
ebyako gwa byona munerizo ebyako gwa munerizo
ebyona byo kusemeza nenda kabarechi
katono
katono aganaga yamani yamani mulalali wa jangu jangu na sema yo jamani ko
jamani ko sewo
chicha nzo kusanyisa wana kumeza kona kolalero
enchi kulize bulungi njokera sikulize bulungi
Chini chini, hizi sizo kusanyisa kwa mwezi kuna kubariyo.
Shukrani sana sanyo. Shukrani sana sana sanyo.
Tuwa kani basi?
Akamani kaka sinda, sawa kwa kufuta chori, sawa nyagara kwa kumani kaka sinda alo.
Jada na kama zikana kwa kuna 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 kwa kuna